ukuthumama umuntu osefizweni yakho nomuntu omethembayo kuyo yonke into ohlangabezana nayo uyaphumelela. Kunesidingo sokuba ukhulele kulo Nkulunkulu. Lo Nkulunkulu kaDaniyeli uye Nkulunkulu esikhuleka kuye namhlanje esemphandweni wamakhubezi wayenobufakazi enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu uyomkhulela. Umfundi abekho ngalo Isaka chapter 4. Uma esekhona umfundi wami akamfundele soqala kuverse 18 sigcine ku-23.
Ihloko sekhona sifundele abantu ukulaya kubayise verse 18.
Indlela zakho nomcabango wakho zibulala umphefumulo wakho. What?